na guku nokuo ungiyo nio maundu makuruga irio cia githungu irio cia gikuyu gutire kundu kungi ukona tiga guku jahe cia muciire tukuruga na marigo methi tucoke twikire meru jahe icio cirutaga iria muciire ona ndabataraga thuku waria jahe icio coke unywe gacuru ugukorwo we sawa